ɔntwerɛ no twerɛ sɛm o sɛ ɔ sɛ bɛrima no hwɛ baa yɛse kɔyɛ wo kunu sɛ so deɛ bɛn
boafoɔ
boa no mankɔda a ɛbɛfie wɔ nyina monhwɛ wɔn mankɔla no nyɛ gyina beɛ pa wadeɛ bɛrima menni sika ɔbɛ akɔtua school fees a ɛyɛ kari forward gye sɛ ɔbɛdaa mɛka na wawia saa kasa nkɔla no yɛbɛgya padeɛ wotiri mu ɔde